Sina bo bagenzi musanze mukurikirana Agro TV Burundi turabaramukije uno munsi tukaba twakiriye Evrard Muhabwimpundu akaba ajejwe kumenyekanisha makuru muri AFAOG ikiganiro nacho akaba ari Modagro gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground ku buryo bwa USAID gitegurwa kanashikirizwa na Agro TV Burundi turabaha ikadze kadze
murakoze
ego Evrard murashobora ku kudondo la association forgère
et association des formateurs germe ni shira hamwe cyaborosha mu bijanye no gutanga inyigisho zo kuyungunganya mu kutunganya neza ibijanye n'amashira hamwe kwiteza imbere akaba ari shira hamwe rikoresha programa ni inyigisho zitwa germe germe ni Jeremie votre entreprise ni nyigisho zatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iby'akazi beite Bureau International du Travail akaba izo nyigisho mu Burundi ari iryo shyirahamwe aforge rikorera rirafasha mu kuzishyira mu ngiro kugira rifashe amashyirahamwe kwiteza imbere mu bijyanye no kubahubura mu kubaha ubumenyi mu bijyanye no gutunganya neza amashyirahamwe yabo mu majambo makeya ni nk'ibyo
ego embega Evrard mwebwe mubona igisata cy'uburimye n'ubworozi kiza gifata ikibanza ikihe mu byerekeye kwitunganiriza imirimo no kugwanya ubukene
aha mu Burundi igisata cy'uburimye n'ubworozi twovuga yuko aricyo gifata ya mbere mu bijanye no kugwanya ubukene mu gushiraho akazi kuko turavye ha mu Burundi turavye ha mu Burundi ibice bishikara ahubwo birenga 90% by'abarundi babeshejweho n'uburimyi n'uborozi rero ugaca usanga muri abo bene gihugu abo banyagihugu bagize abanyagihugu b'abarundi ucusanga aribo cyane cyane ugasanga ibice bishika 60% birenga gato ya 60% nabo bagizwe n'ugwaruka bari hagati y'imyaka ya 15 na 35 rero turiko turaraba imirimo twovuga yuko aribo cyane cyane ico gisata arico gitanga nico kibeshejeho abarundi muri rusangi rero twovuga ko ari gisata nyamukuru mu bijanye kugwanya ubukene na cyane cyane ari naco ico gisata gishobora gutuma haboneka kungene abantu babaho ivyo bafungura rero tugagerageje mugakubiraba ico gisata nivyo nico gifata ya mbere mugabo abanyagihugu abene gihugu usanga bariko cyane cyane bashira imbere ibitegwa mbumbarugo ivyo bitegwa mbumbarugo ni bitegwa usanga barima n'uburinyi urumva barima kugira babeho si bwa burimye barima isoko rero muri aforge turagerageza guhimiriza abarimye n'aborozi kugira bashobore kurima isoko tubicishije muri izo nyigisho kuko izo nyigisho zibafasha gutunganya neza imigambi yose ijanye n'iby'uburimye n'ubworozi ikindi naco twobona twobona muri ubwo kigaragaza ikungene ubunyu n'ubworozi bwifashe mu Burundi urabonako vyukuri bariko baragerageza ubuya leta y'igihugu leta y'u Burundi n'amashirahamwe amwamwe ariko arashigikira leta y'u Burundi ariko aragerageza guhimiriza abarimyi kugira vyukuri bagerageze kurimira isoko kutunganya neza ico gisata hari amashirahamwe mpuzamakungu hari amashirahamwe ari ngaha nyene mu gihugu ariko arahimiriza atanga inyigisho z'uburimye n'ubworozi leta iriko iragira nakigoro muhora mubibora muravyumva ubu uya irashira imbere ko bokorera hamwe ko boje mu makoperative bakarimira hamwe kuko uri kurabiraba mu minsi yahera wasanga abarimye umwe wese afise agatongo kiwe akagomba kwirimira utwo nyene acashira mu rugi wiwe atwara mu rugi wiwe agaburira umujyango wiwe hama bakibagira ko ico gisata gishobora vyukuri bakashora kurimira isoko ryo ngaha mu gihugu dushora kurimira isoko urabona ubutwari njeye no muri yase turashora kurimira karere turashobora kurimira eka isoko mpuzamakungu
tukiraho nyene ibyo ibi uri kuravuga byerekeye kurimira isoko abanyagihugu bo bigenza gute kugira ngo umuntu arimire isoko muvuze ati kurimira isoko umuntu aca yumva ko babigenza gute
urumva ntuvuze kurimira isoko ni bya bindi byo guteza imbere cyo gisata byo guteza imbere byo kuva muri bya bindi byo kurimira muhira byo twara muhira gufungura muhira nuko twotunganya leta yogerageza ikagira ikigoro nkuko iyo yagatangwe kugakoreka bakabandanya kugira itunganye neza ico gisata mu bijanye no gutanga inyigisho inyigisho ni ikintu nyamukuru kuko uri kurabiraba abene gihugu nababwiye ko bice 90 birenga 90 kwijana babeshejweho n'uburimye n'ubworozi rero baracyarimira kwa kuntu bari makera usanga bibyeranye ko ndavuga barimira ibyo biterwa mbumba rugo mugabo ubu twogerageza tukaraba byukuri ko dushora kurima ibiterwa dushobora gushira ku isoko mpuza makungu ibiterwa bishasha nk'ibyo bya turiko turabona biri kuberatuma igihugu cinjiza amafaranga y'agaciro nk'ibigazi turabona ko ibigazi ahadufateye za rumonge na za bubanza tubifashijwe n'ishira hamwe Savonoro urabona ko ikigazi kiro kiratuma cinjiza amafaranga mu gihugu eka nivyo mbumba rugo tutabisubije tutabitaciye binigwa mu menshi kuko nivyo bitanga umwimbo uboneka kugira abene gihugu babeho tukanagafatira kandi hariho nibindi ibivyi vyamwa ubona vy'imboga urabona byofasha kuko turiko turaraba ninzara abene gihugu urabona yuko no gufungura ibyo gufungura neza batari ko barafungura neza ntibazi bo kwigisha no kugenda bafungura neza kugira abana rime neza rero ngera kuvuga mu ncamake ibyico gisata nuko cyifashe mugabo turiko turaraba leta vyukuri iri kwiragira kigoro urabona hariho za DPAE hariho abafundi bindimo bashika ku mirima bashikira bene gihugu kugira babafashe kugira barimire isoko abigishe kurimira isoko kandi urabona ko ubuya biriko biraza buhoro buhoro
n'ugwaruka ruriko ruravyifatamwe neza ku buryo bushimishije
ego ugwaruka mvuze nari ko mvuga muri rusange mugabo nababwiye yuko ugwaruka vyukuri nibwo bariko barafata ya mbere kuko uri kuraraba nababwiye yuko ibice bigera mu 90 kwijana ari bo bari muri ico gisata barenga gatoyi ugaca wumva yuko 60 kwijana babo 90 n'ugwaruka aho rero ivyo byose nari ko ndadondagura nibo bafata ya mbere muri ico gisata kandi mu minsi yahera twarabona yuko ugwaruka gwa urumva wiyumvira ko uburinyo n'ubworozi budashobora kubeshaho udashaka kubabeshaho mugabo ubu uya gwahagurutse kandi urabona yuko leta amashyira hamwe ariko arashigikira leta muri ico gisata ubushikiranganje buriko burahimiriza cyane hariho cyakigiga mpuza makungu FIDA hariho za FAO hariho ambasade ya Orande amashyira hamwe yose ari ngaha za EFDC za Spark urabona yuko byukuri bariko barahimiriza abajene kugira bahurumbira ico gisata kuko nico gisata gitanga kazi kenshi gitanga kazi kenshi mu gihugu no bamenyesha yuko mu vyigwa biriko birakogwa byakozwe ari cyo gisata cyo bagitanga kazi twofata nk'ibice 180 na bice 185 kwijana by'abantu bafise ubuzi bahabwa ubuzi nico gisata cy'uburimye n'ubworozi nabo ni gwagwaruka mugabo ibyo gukora birahari kuko hariho n'intambamye ntizibura nibyo hariho le potentiel irahari ico gisata ni cri exploiter nko cyategezwe kuba exploiter nayo babwiye ko batarimira isoko barimira ibyo bafungura urabona turafise amazi urabona inzuzi turashobora kurima amezi atandatu imvura ibiri kwiragwa mu Burundi mu mwaka rero turashobora kurima gatatu turashobora kurima amasezo atatu mu Burundi mugabo kenshi usanga turiko turima amasezo abiri muri bimwe nariko ndakubwira mu mwanya uheze ndiko ndasubira inyuma kubera ico gisata byukuri kitariko kiratunganywa neza kititaweho mugabo akigoro karahari ari biriko birakogwa
ego hariho yindi ngorane kunze kwibonekeza hariho nka ugwaruka canka abandi banyagihugu muri rusangi barakunda kugira amashira hamwe ariko ugasanga biriko birabagora gushika kwihangiro baba bihaye bega bijyana n'ivyo baba biva kuki ivyo babitegwa niki
ego nivyo leta amashyirahamwe ariko arafasha leta harimo ni ya forozo yacu turahimiriza yabo gwaruka yaba bakuze ko bokorera hamwe bagakorera mu mashyirahamwe rero ibintu nyamukuru bituma asubira inyuma cyambere no vuga ni nubumenyi nubumenyi buke ubumenyi buke kuvyubuhinga ayo mashyirahamwe avuka ayo makoperative ariko aravuka hariho ivyo tangura ivyo no ibikorwa vyibanze vyotegerozwa kuba kugira hari ishyirahamwe rivuga riti ngiranje kurima umuceri canke ngiranje gukora iki ngiranje guhingura ibi bitubifatiye mu vyuburimye n'ubworozi mugabo ugasanga ivyo bintu bagira baje gukora nta buhinga bafisemo ubuhinga ubumenyi bukwiye dufatiye ku vy'ubuhinga canke mu vy'ugutunganya bimwe nababwira byo gutunganya neza amashyirahamwe bimwe aforoje iri kwirakora ikagerageza gukora ugasanga ibyo ntavyo bafise icyo cyambere cy'ubumenyi n'icyo cyambere gituma amashyirahamwe adatera imbere naho yoba yarafise ibyumviro byiza ikindi cya kabiri amashyirahamwe aravuka afise n'imigambi myiza wanagomba iyo migambi bakanayandika tukayibona ko ari myiza umugabo ikindi cya kabiri nta mutahe hariho ingorane z'uko baronka umutahe mvuze umutahe wo gushira mu ngiro migambi urabona hari ama microfinance hariho ama banke ari ngaha mugabo ama microfinance ari ngaha n'ama banke ari ngaha niyitaye ico gisata niyitaye ico gisata kuko usanga ayo ama microfinance ari ngaha n'ama banke ari ngaha mu Burundi usanga hanini bariko baja mu bisata byo kudandaza cyane gusumbaho boja mu byo burimye n'ubworozi urumva nta ma produit bafise nta reproduit financier zuko abo bagomba gushira mu ngiro migambi yabo hayo bashora kuronka nivyo ubu yatwe ko turabona kubera amashyirahamwe ariko rafasha leta yahimirije na leta iko iragerageza guhimiriza hari ama banke atanguye kuvuka kugira ashigikire abarimyi n'aborozi n'ugwaruka hariho banke shasha iheruka kuvuka ngira yavutse muri uno mwaka nyene n'igitangure gukora hariho n'indi y'ugwaruka iri gitega yitwa bije hariho n'indi y'uburimyi n'ubworozi iheruka kuvuka kugira ashigikire abarimyi n'ubwo abarimyi n'aborozi ariko ndavuga umutahe wo gushira mu ngiro migambi mwumve hariho n'umutahe ibikoresho urumva ubu ugwaruka ragomba kujya mu bya uhingura umwimbo mugabo usanga atabikoresho bikwiye bafise canke amafaranga yo kugura ibyo bikoresho bafise ivyo ni ibintu bibiri nyamukuru no vuga yuko biriko biratuma ayo mashyirahamwe adatera imbere ikindi ibindi navyo hariho ibyo kujana no gutunganya neza ayo mashyirahamwe ugasanga ayo mashyirahamwe aravutse mugabo natunganije neza canke ugasanga nibi bintu amatongo yaraze nkaba bagomba kuba bagomba nkuja mu vy'uburimye n'ubworozi ugasanga barabuze aho barima ibyo biri mu bintu nyamukuru tushora kubona ko bituma ayo mashyirahamwe adatera imbere hariho n'ikindi cya encadrement nibyo amashyirahamwe aravuka mugabo ntiyigera yumvira yuko iyo bakeneye encadrement kubakurikirana ku munsi nuko borondera abantu babafashe kubakurikiranira uwo mugambi neza kugira bawufashe kuko wawukora nk'uko bawutunganije cyane bakanabufasha kuwutunganya neza rero ivyo biri mu bintu no vuga yuko nyamukuru biriko biratuma amashyirahamwe adatera imbere hariho n'ikindi nohereza ko urabona ibi bintu byo kwiyungunganya n'ibishasha mu gihugu twe twari tumenyereye yuko ugwaruka ruhejeje amashuri cya tuja gukorera leta twese twebwe twakura tuzi yuko tuzoca tuba angaje na leta ibyo byose urumva naho tuvyinjiramo ni ibintu turiko turinjiramo bishasha bitamenyerewe ni nacyo gituma turiko turabona n'abagerageza gutangura hari ababa bafisa n'agatima ko ejo bashobora kuja muri leta mugabo leta nta kazi ifise urumva bafise udutima tubiri rero ivyo naco nyene kiratuma ayo mashirahamwe adatera imbere.
Ego. Muri ico ikibazo duhereza ko ni muri agribusiness canke muri entrepreneuriat agricole. Bega nibihe bintu ngendegwa ko umuntu yoba umu entrepreneur mushasha canke umuntu yagiye muri agribusiness yogendera ko bitarengwa kugira ngo ashobore gushika ku ihangiro ryiwe.
Icya mbere by'ukuri nuko twaba dufise ubumenyi, twaba dufise ivyumviro vy'umugambi bitomoye, tukiga ico gikorwa tugira dukore, tukiga ico cyumviro cy'umugambi ko gishoboka naho gikorere. Siko rero ukaca utunganya n'uwo mugambi wanditse. Utunganije uwo mugambi wanditse harimo bya vyigwa by'isoko, kuko urashobora kujya mu gikorwa ico gikorwa udafise isoko ntigishobora kuba coja mu ngiro, kuko urumva kuzocuka ruhomba. Hama rero ugacukora n'ivyigwa by'ubuhinga iyo uzokura amafaranga yo gushira mu ngiro uwo mugambi, iyo uzokura namba ari ibikoresho uzokoresha, iyo arabakozi uzokoresha ingene bangana, ivyo vyigwa byose ukabikora. Rero muri make ni ivyo ibintu ngendega ko ni nk'ivyo mugabo no navuga yuko hariho ibintu by'ukuri biranga umugwiza atunga. Umugwiza atunga ni umuntu ikintu abagira kore acihebera acihebera akagikurikirana apana gutambikiza. Akaba afise umwete, akaba afise umwanya ukwiye kugira icyo gikorwa agishyire mu ngiro. Hariho ibintu biranga umugwiza atunga, inyifato nziza iranga umugwiza atunga. Ivyo turavyigisha muri aforuje, tubicishije muri bya byigwa tugira bya germe. Rero wewe uraraba by'ukuri nk'umugwiza atunga ivyo ugira ukore ko by'ukuri bizoguteza imbere. Muri make ni nk'ivyo. Ego.
Efrale tugushimire cyane kubona muduhaye umuco kubyerekeye kwitunganiriza imirimo. Twizera ko n'ikindi gihe ni twabahamagara muzo twitaba.
Ego murakoze. N'ikindi gihe ni mwahamagara zo kwitaba. Nk'uwaserukiye ishyira hamwe ya Forge, turabashimiye kubona mwaduhaye ubuno butumire. Turabemereye ko n'ikindi gihe cyose mudukeneye tuzobitaba. Murakoze.
Ego namwe murakoze. Reka namwe tubashimire mwako murakurikirana Agro TV Burundi. Ikiganiro yari Mode Agro kikaba kiri kikaba gishigikiwe na Search for Common Ground ku buryo bwa USAID, kigashikirizwa kiganategurwa na Agro TV Burundi. Murakoze.